oyo uta swami lamu landukale kambo ula ba kubeja kukweba kunywa kuchitama mambe ejo tajiri jibi ezo zibera za jibi ula jitabu obo kambwe boto swami yebo uli masimpe akushomeka akanza mbwene akululama akusalala akulemekwa ikutali kuti obotabuli buna khristu ulachitabobo ejo mijero ya buna khristu kambwebo ulashoma kuti mchibera cha lusomo lwako muli khristu jesu akuzalokako muli mwana akwe amen mwabona mwabuka kuti itwi 21 2024 lino ngoyi mukwesu Joseph Branham amijero ya buna khristu kambo walo mushomi ali mwajibela zyakwe zidatonde ya lusomo lwakwe muli khristu jesu zikulitondeza kuyinda kumungeri wa musanu wa ubiro wa mutumwa icho ilipona lyabuzwa kwesu mukwesu William Branham ikubala lino basi kwaze balapungana anthu omwe elukwalo kuzwa ku Branham tabanako oyandu wajibela ijaleza kuli nchijonya ijibela cha tata wesu wakujulu tokali mulinguwe kuzwa ku mathalikilo tatujiye lino awa ile tokali okuya anguwe walo wakatuyiba swebo wakatuyanda swebo maningi akutupanga swebo munyama kuti walowenga watugwa pa swebo akuamba ulandiswe ikutuyanda swebo nikuba ikutwanzya mumanza pere satani wakapola akupilinganya icho lyaleza lyabwine ibulero bwakwe amakanzi akwe kuti ndiswe wakanzanganya balumi apanakazi akuzwitirira mukupilinganya akubweza einyika njotu yakupone namo walo wakapanga ino nyika ikupa bulero bwakwe igadeni yakwe ya edeni nchalweno maningi iwola litanenga bekudeko satani wabika tonse twamanje nzeza twakwanya kambo walo ngwalweno maningi mupati pana khristu vede kuba maningi mumagondo abo nsunu ikuyinda mumakhalo onse pera aji ndi chijonya nchindi chabulemu maningi kuyinda makhalo onse kambo tuyakulangira merenya mupati igadeni yesu ya edeni ikubola kwakwe kwatinotino oko tino jisi luyando lulondokete akunshisha kulondokete kwa luyando lwaleza tunoli baumbi abakwaperidwe anguwe mu edeni yesu kuyinda mukuthamana konse jesu wakatwambira muni mateo 24 ombo tuyede kubikhira mano mubuzwa buno wakatuchenjeza swebo kuti unoli buzoba lweno maningi mbotitaningaphonenemo ijafafu kuti jiyoyena ibasalidwe baleza kuti njali kukonzeka kambo kuchenjela kwa satani kuyopanga bantu ikushoma kuti mbana khristu ichindi ni vatali pere inonkhala unoti si ijwi lisalala nakuinga jwi oyothika bule uthika bule kwenu kambo payokhala ajwi lyakwe lyabwine muli Joshua akalebi inyika yesu yachisomeyo yakubola mbuli yabo mbuya akachitha mushinshimweso wakayamba kuti Joshua chayamba kuti Jehova mutuli wiyiminina imusololiwa kumamanino uthika pole kumbungano nokuba po mbu akapola mbuli musololi wabwini kalebi jiyiminina awo pakakhala chakushomeka a Joshua mbuli bana ba Israeli ezamba akathalika ambapo mbuli nakalindu achwiri akwe pere pakayanda chimwe chinthu ichande mushishimweso wakamba kuti mboyithikapo eimbungano yakumamanino soleza takalekera Israel kuyinka munyika yachishomeyo lusira chiyindi chakati chiyindi chakwe chisalidwe ibantu bakapikha kufundiriza ali Joshua imusololi waboleza ngo kapapeta kwamba kuti inyika ndiyesu atuinke tukayibweze Joshua yebo amana yebo waswekera kutumwa kwako tochisinguzu voka chisi wakali kuswirira kulileza luyando lwaleza akuchita chakufamba chimwe chinthu chatupira kuli ndiwe
Joshua wakali utumidwe mushishimu waleza. Wakali isho mezio jaleza. Mushishimu esu wakati wambila. Leza wakabika ibusololi uzwite mumanza a Joshua. Kamboka kala ajwi. Leza wakale mega Joshua utaliba mbi. Soji yoi indruga mugusu wabunuwa kumamanino. Njiona pezi rio mwe kukona kufundiriza kwa mwe. Mulireza mbwaka jita Joshua, wakabika ibu zwite kwenderezi mumanza amungeri mshishimi wagwe William Marion Branham. Kambwaka li ibuti, wakamushoma, ibutaliba mbi. Wede utika ulibo juri omwe, imusololi omwe, ijuri omwe ya kumamanino. Alimwe, alimwe, alino. Ndirajianda, omu sisi mbwaka tuambila kuti, unaholi ziulu, azulu, batika suidi ya mate. Wagamba kuti, ama tepu, ngumulumbe, unaholi ba mwibesu, batika inke mumanda, mumambunga, ama tepu. Imulumbe wawe, igu jata, imbu tuwele za isali duwe. Ntuwaka chogela wagamba kuti mwami, walemega, machirano wago, wakali bantu utoka jana we ijindi ntoka lya mate abo bashoma lino twagamba ogeje kuzingurukanya yonse heno yo jiremega uyo wamba kuti chenchi yo chinda kamutumina kuchita leso yo jiremega mande ntaka zunga nansi ijindi leza apa jitonde tukunyonyona yonse jindi yonse miwa shie yonse masena ayo kwabirirwa mu mande inga mwaimi gilati. Tuwe degulanga au indwa. Kutianka biyo gulizia. Iji indi nkondo unwe nozu manana. Machu wako achona alinda gariya. Hali machu wako. Hali kumbulindi meru tangalo. Akutangala kumwe wangu. Kamonda itwa ahinalago. O mwami leza wa magamu. Na mutambanya, igubola, kutu sanga na mbulimbo tulia, jipati mulumbe upona waleza. Ino sonda India 12 p.m. India kuchepa soni vio. Mbulimbo tulia suidia kwa onse kuchatikia, Edenia Satan 65-08-29. Atupone, kusigira mwami ya vole na kajiko nzega. Atuite jonsi yetu kwa nguji tamungu Yesu aluyandu au mshisha utileza ya kulanga njiga suno higuchana onse mbelele swegede atu ambole ulimbabo ankombe agusini aluyandu ajwida leza kutiswebo ngatua jana uyo wa mamanino kutiswe ngatua inka kumwenzi aguzwa muedeni aga indino ya Satan kuswiri la mwami. Imugwesu Joseph Branham. Magwaro agwara. Gato nga swilila. Imurumbe. Timoteo babili. Yepati 3. Agwara ngwani kusira unayi. Ijubu nuzio. Yepati 3. Agwara ng 14. Bat Thessalonians babili. Yepati 2. Agwara ngwani kusira ku 4. Isaiah yepati 14. Agwara ng 12 kusira ku 14. Amateo, ipati 24, versi ya 24. Mwoko kumana walukoro. Usirajindi jibola. Weza, amulelege irumuno. www.branhamtabernacle.org alimwa www.svfellowship.info.